Gene kannandu kanu merunu. Gene kannandu kanu merunu. Hani nacu. Gene kannandu kanu merunu. Gene kannandu merunu. Zanu nane. Gene kannandu kanu merunu. Gene kannandu kanu merunu. Hadi Joe nasıl? Gene kannandu kanu meru. Eci na bugari ya. Eche na handcuff. Nde mere handcuff ndori. Bandits. Ke mere handcuff. Gene kannandu kanu meru. Eci ti handcuff. Konyo ori. Gene ko mere. Eci la. Eci we abduct oya. For no reason. Hani nacu gene kannandı kanu merunu. Gene kannandı kanu merunu. Hani nacu gene kannandı kanu merunu. Gene kannandı kanu merunu. Hani nacu kwa gene kannandı kanu merunu. Gene kannandı kanu merunu. Gene kannandı kanu mere. Gene ko mere. And the funny name I end the Igbo na ngo ngo na wuni enu na nwuchiri nwanne gi na enweghi ihe o mere. Opportunity a unu nwere iji we ekpe ekpere ya Chukwu. Konyere ya ka n'onodo a this is a trial. How do I put it now? Ihe a oge ọnwa. Nyere nna ndị kaalụ nyere all of us Igbos ụna na-akụ aka na-aṅụ n'elu na-aṅụ champagne. Gịnị ka nna ndụ karị merunu. Gịnị ka nna ndị kanụ merunu. Anyị na-ajụ gịnị ka nna ndụ kanụ merunu. Gịnị ka nna ndụ kanụ merunu. Wepụ n'aka nwere n'ofe bifo ya n'ala aka mmadụ. Hapụnụ nna ndị kanụ ya na chi ya so. Crown a ga-ekpunye nna ndị kanụ e design go e dewe one place. God just want to use very opportunity, you know, to show you guys onye nna ndị kanụ bụ. O just kpọchie obi unu ka unu mezucha ihe nụ chọrọ ime. You guys will later know that is a Nnamdi Kanu. Nwachukwu Okike Abiama. Bu Chineke zitere ya. Thank you. Udo dere unu.